Bwana.
Mungutwa chuchu chika pa indichi bwana. Ndakanduku za nuna broksu wa muzira panga staki pa mozi. Kuti kafuna kuwele nga tisamafu chiki. Ninchito hii muzira mekasa ninchito tui. Ha? Kani isi kwa. Ah. Akungu wako.
Akungu simesu chitika siku manzona.
Chajitika sondi jani.
Ndakutsa pa skulu paja.
Ah.
Ndapesa kuti paja ni mati mangima bloko paja.
Ah.
Pali misri wina pa mene pa kweza ya zaposu. Zona.
You mean project ni mafuna chitika yu manga ma broksu wa skulu?
Eh, kaya.
Sisi nga teke.
Pali kontraki da wina kweza pa mene po.
Kuti ni nantrama kala bwanji?
Zaninyasa bwanji.
Ha?
Zaninyasa. Mundu tamufotela, tamuiga pampando. Akule pere kutati sanga la tezona.
Siku mfotela kwa kata, mutandiza kampeni.
Eh?
Kuti waja wine ni fene ukwila ponchito.
Tuna malipilatu anenu kala mene wawa. Hapa nga junchitu ngamu.
Tieni.
Zandi wawa kwa mpili zaninyasa. Sini nga sekerele zmini.
Mikado ipo mene.
Ay, zaninyasa.
Odi.
You never know from God.
Eh.
Eh, what is it?
A cancer.
Eh.
Mutasu Muditandiza.
Why, Jason?
Maniva?
Kodinu.
Eh.
Mugozoa wouldn't have any mapanga campaign. Mudanina wouldn't Mugazawina. She does us as a jitu Google. Did the grand defend that?
Yes.
Mugumbuka.
Digranica de Kanigaya.
Ah.
Mandipes are to come. Ndinatenga ine madokumenti onse.
Aha.
Ndikupita nawo ku council.
Yes.
Kumene kuti nakhala pasi ndikukambira na monga council tose makansala. Ndinapereka chituko chija anachipanga approve.
Aha.
Tumvane. Tinadzisiya kumene kujako. Ndinasiya kumene kuja MP anabwera kudzatenga ndikupita nadzo ku parliament.
Chabwe.
Parliament ndikumena nakapanga approve za chituko chimene chokuti chibwere kudera kuno.
Mwambo kanirana?
Iya
yo. Mukanirana?
Osatu kadirana.
Ndiye amene akuyangana chituko chomanga ma block pa school pa jandani.
Abele dziri manja mwa MP no tsopano.
Oh.
Unaona?
Tieni wangu kwa MP.
Mene jima jitika mudziwa.
Aa, kansala. Tatikila nikae.
Simada MP.
Eh.
Tieni kwa MP.
Kwa MP kutu kuzopila kumajimeti nga pange. Taimbile kai phone.
Ai.
Ai.
Kwa ni ndayaka mpene jani. Timaimbila na mfoni. Ndayaka mpene. Timaimbila na mfoni.
Nde mungu ndia kwa nikotenga makia nga kutiti zito mboza.
Makia jani.
Agali mwoto kutiti zito
mboza. Iyo, mwuri iyo. Mungu na umwewe. Tieni umwewe.
Inyo mkudziwa kuti ife tina alemba proposal ku ward yathu yoti tufuna tonjezere ma block wa school. Ndipo maganizo amenewo tidapatsa akansala. Akansala adatenga kupita nawo ku council. Ari ku council kuja proposal yathu idapasa munaitenga ino. Munapita nayo ku parliament.
Zona.
Ndati ku parliament kuja inadwitsa. Ndeti kudaba kuti pa site paja pa school paja pabwera contractor wina ali mapasi poto. Chuchitika ndi chiyani?
Ndakumvesetsani. Komano mwina ndipirankula kwanga ndidene. Kansala ndi MP muzisiyanitsa. Kansala ali ndi malire ogwira ntchito ngati zitukuko. MP so ali ndi zake. Now kansala akatenga zinthu zitukuko zonse amazipitisa ku kanso. Nde a kanso aja amaziona zitukuko zija. Nde amazoti izi ndizipite kwa kansala. Izi zipite kwa MP. Nde school manager ndi chituko cha chikulu. Chimana chitenga a council ndiku ndipo asaini kupita nacho ku parliament.
Chabwe.
Ndipo ku parliament kuja anapanga approve. Ndikuchitumiza ku ministry. Now a ministry aja ama sankhano munthu akoni ndi bill. And bill inatuluka ilipo sawa. Ha? Itatuluka anthu analembera. Ndiye ku ministry kuja anasankha munthu amene ndi zonse zoyenerera.
Oh, eh ndayona ndi mu news.
Unayona?
Eh.
Inendesi
na yone.
Simu
na yone. Hai. Indi njila yukayo. Imene boma lima pesira contractor yeah. Bidi.
Mungutero kodinu?
Eto.
Ah, ah. AMP muli yako. Da cancer.
Yeah. Tukwa migreni. Tukwa migreni.
Mayida mweno mabwela. Fodi madziwa.
Aha.
Menezi makalira.
AMP vini ya mwge.
Chabwini.
Na
kutoko zani.
Ndetu. Ndetu. Ndetu.
Zikomu.
A cancer.
Ndetu.
Ndetu.
We'll be right back.
Mphungu komanso makansala ndi amkhala pakati pankhani zachitukuko pakati pa anthu ndi boma. Ndipo ntchito za mphungu ndi kansala pena zimakhala zofanana komanso pena ndi zosiyana ndithu. Koma chimene Verina chochidwi ndi chakuti kodi anthu amenewa ndalama zimene amagwiritsa ntchito zachitukuko m'malire mwathumu amazitenga kuti ndakula ndiyani program yetu ya lero ya kulondoloza. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Tieni tizibiliza kucheza masambatu wa mchezo pa Facebook, pa Instagram, pa Twitter, komanso pa YouTube. Zime munga chite, ndi kwanga na mawa kuti kulondoloza. Mugatero mwatipeza. Mprogram yetu ya lero ya kulondoloza, takubwetia ni zambiri. Zina mwaizo ndizi.
Zokumba za kuna kontantile, zima fikiri kudu anda dindo atu. Ifuwa jote tika pimpa jutu kondi, chimeli kuchira ndilira mwasangala. Mwamphavu.
Makonsolo alindi mphavu zambiri zimena napatsidwa mmene angayendesere dziko olanga endesere maboma awo komanso anthu alindi mphavu zambiri zimena napatsidwa kuchokera mu local government act.
Mphungu amayenera kupereka imene amati oversight kapena kuliyangana boma ndi diso lina ikafika pankhani ya zachuma.
Ndisofunikira kwambiri ngati fema kansala kukhala pa ubale wabwino kugwira ntchito limodzi ndi ma MP panjira za CDF. Achonena kuti amena matenga rowa ikulu pa CDF ndi MP.
Aphungu ndi makansala akuyenera kuti azichita ntchito zawo limodzi mogwirizana. Ndipo anthu amene akukhala mdera chimene amayembekezera ndi chakuti anthu amenewa akamagwira ntchito zawo asamachite zinthu mobisa. Tikufuna timve kuti kodi anthu amenewa angatani kuti apititse patsogolo mgwirizano wawo.
Kadipa kansala watu ndi MP wadera latu anthu andogwirizana kwambiri metugwirizana na mafumu chitukuko MP kansala tonse tima lumikizana mofanana zilipo zituko zina zimene anthu anazifuna ngati ma bridge yolowa ku stream side ndera kumtandire adati fotokozera na fotokozera kansala zinatheka pano akumanga so bridge ina ku Chilimampunga imene malumikizisa ni mtsiriza imene yonso zinatheka chaku musiku kulingala ndeine ya ukankodola pompano taima pano mwina ngalande imene kuoneka chau ndi ngalande imene so inali ya ikulu yozama imene yakhali kupanga ngozi zambiri koma pano tapereka madandaulo amenewo mabungwe ena analowererapo kudzera mwa kansala athu nda MP athu adodima ndamena kutithandiza amene
MP andudi ndiotangathe kutenga zosowa zaudera ndi kupita nazo kuboma ka parliament muchokawo zoti kwathu kusowa chako chakuti MP andudi ndo kutenga zofuna zanthu akudera kayapita nazo kumabungwe ena otumira saboma omira kwa anthu ena akufuna kwabwino MP yanga sothandiza zimenezozo koma tikatengera mozama bwinobwino monetsetsa kuti ntchito zambiri ngati zokhuza misewu sintchito MP ngati zokhuza vili madrawo sintchito ntchito za kansala
ubale wathu pakati pa ine kansala komaso ndi anthu amene ali modi wanga ubale wathu ndi ubale wabwino kwambiri chifukwa tikamagwira ntchito kuno kuntendire timagwira ntchito moyendera dongosolo ili chitukuko amapempha ndi mafumu tili ndi mafumu komanso ma block leaders muntendire wodi omwe amaona kuti kudera lauli chimene chikwasowa ndi chani ndipo akapanga kafukufuka amene yunkona kuti chimene chichosowekera kudera wawo amachitenga chinthu chija ndikuitanitsa ndi committee ya chitukuko amakachipereka komiti ya chitukuko yomwe komiti ya chitukuko imabweretsa chosowa chija kwa kansala
ngati kansala wadera amene adasankhidwira chitukuko chitukuko akachilandira amene achifikitse kwa ife ngati komiti ya chitukuko ife tumene kuti tiitanise mafumu ndi anthu adera kukambirana nawo za chitukuko chimene chikubwera kapena chimene chikufunika
zokhumba zakuna kuntandire zimafikirikidwa nda dindo athu chifukwa choti tikapempha chitukuko ndi chimene tikuchira ndilira mwasangala mwamphavu ndipo zituko zimene tikuzilandira pano zambuyo mositimalandira kwa pano pandi ife anthu onyadi ufali tikuti kuchitani tikuchilandira ndipo tikuchionani maso
ubale wathu nda kansala uli bwino kwambiri chifukwa tikafuna ngakhale kuodi timayitana tikanena nkhani ya chitukuko iyi monga memuchananena kale kunena kuti anapempha mchigo wina kwa ana sukulu wakumimu anakhazikitsa kwa kamunga muli pakali pano akumwa madzi abwino pali mijiko ina imene apemhedwa kwajibwa ila komasonga dipajisabo primary school
timafikirana ine ndikafuna ndimatako afikira nawo saka ndifuna matako ndifikira ndipo phone number yanga ndimodzi mama number amene amakhala masuko kuti ndimapereka lokuchalicho lokutiko kuti ngati chiripo china choti afuna ndindo ngati kansala athe kundipezera kutsimikiza zoti ubale wanga umakhala bwino nthawi zina kandama kanga kochepa ndimathoma pangisa mafootball bonanza netball bonanza ndicholinga choti ndiyandikane nawo anthu amasuke kumathawa ndifikira ndikundiyankhula zofuna zosiyanasiyana zakudera kuno
akhansala athu ayi ndithu ndofikirika nthawi ndi nthawi musika musashora kubwera ayi otimakumana nawo nthawi ndithu tiyakhala ndizofoka kapena zovuta zathu tikafotokozera akhala nkuthekera matithandize mbali yawo
pakakhala ubale ndi mgwirizano wabwino pakati pa phungu wa nyumba ya malamulo kansala komanso mabungu amene si aboma amene ali mdera ntchito zachitukuko zimapita patsogolo komanso nkhani ija ya constituency development fund imaonekera atu kuti ikupindulira deralo kafukufuku wasonyeza kuti malo amene pali mgwirizano pakati pa magulu amenewa ntchito zachitukuko zimapita patsogolo chifukwa choti anthu wanso amakhala akudziwitsana mmene ndalama zikuyendera mdea lao.
Tumba la CDF pachizungu timati Constituency Development Fund. Izi ndi ndalama zimene zimachoka kuboma kubwera pa district kumaso kuchoka pa district kupita ku constituency.
Malamulo akulu a Public Finance Management Act amanena kuti ndalama iliyonse imene yapita ku council oloku maboma ang'ono kaya pasidwa ndi donor kaya pasidwa atolera council aja kumene kuja kaya pasidwa kuchokera ku parliament imene ili CDF imeneyo ndi ndalama ya boma ndiye ndondomeko zose zakagwirisidwa ntchito ka ndalama ya boma zimenena zitsatidwe
phungwa ali ndi udindo wakulu kwambiri pankhani ya kayendetsedwe ka ndalama zachitukuko zija za constituency development fund imene timati CDF chifukwa nda amene ali ngati mutu pankhani yachitukuko chimenechi ndikutero chifukwa choti kuchokera kuja ku nyumba ya malamulo ndi kumene kumakhala kumvetsetsana kuti kodi ndalama zimene zikuyenera kugwira ntchito bwanji ndipo zikho zogwira maproject ake ati
choyambirira ndichakuti phungu amayenera kupereka imene amati oversight kapena kuliyangʼana boma ndi diso lina ikafika pankhani ya zachuma ncholinga chakuti chuma chimene ncha Malawi chimene chimagwiritsidwa ntchito msonkho wa Malawi chikugwira ntchito yoyenerera sichopita mʼmatumba mwa anthu komanso kuti mwina zimene zikugwiritsidwa ntchito pa ndalama zimene zozo ndi zoyenerera
MP pachitukuko cha CDF udindo wake waukulu ndionena kuti alumikizane limozi ndi komiti ya chitukuko ku yang'ana kapena kulandira zitukuko zimene anthu aja akudzifuna
ndiye pamene akukhala kumvetsetsana kuwawuza kuwawunikira poyamba ndalama zimene zimachoka ku parliament kuti constituency development fund imabwera ndalama zingati pachaka chifukwa tikamanena pachaka paja ndalama ijaso imabweranso pang'ono ndeti zitukuko take timakhanga tating'ono kuti pawenepopo pa afrika kuti ngati phungu makansala block leaders ayo development committee ward development committee akhala akumvetsetsana pankhani achitukuko kuti uthenga umenewo ukafikire kwa wina aliyense mderalo kapena mudzi
lamulo lija lili pambali koma ma guidelines asatidwe kodi ndalamayi ikuloledwa kunena kuti ingathe kugwiritsidwa ntchito kupanga tournament football tournament malamulo akuti ayi sikuloledwa phungu asapange chifukwa ngati wangopezeka kuti wapanga wayamba kale kuphwanya ma regulations asana kaphwanye Public Finance Management Act yeniyo so choyambira nchoti ndalama iliyonse imabwera ndi ma guidelines chachiwiri tikaona ma guidelines tatatanawo kwasiyapo ndi kumabwerano Public Finance Management Act imeneno ndi ndondomeko imene matithandizira kuti ndalama zichazigwire ntchito bwino ndiye kumene kuchako kuli ndondomeko zosiyanasiyana mwachitsanzo kaguliro kakatundu tigule bwanji katundu malipiridwe achintu tilipire motani masankhidwe amene atipangire katu ntchitoyo tisankhe motani komanso mwina kuyang'ana kuti kodi ntchito yagwiridwa motani
ndisofunikira kwambiri ngati fema kansala kukhala pa ubale wabwino pogwira ntchito limodzi ndi ma MP pa ntchito za CDF fachonena kuti amene amatenga rowa ikulu pa CDF ndi MP so iwe kansala ndawona makhala kumuzi kumene kumachitika siti kukukuja. Fajoti MP kawiri kawiri makala ku parliament, maswa kwa makala iwe, kuno kumuzi. Nde iwe ndamenu mampasa maripoto marizira mene zimene antaku funa kumuzi. Nde kulumikiza na kwa kalapo buino, chureza kumuzija sisi mavuta.
Pankani yako Swiss Development Fund, inei chintu yamba ningo toko za watu kuno kutitiri ndi MP wa mbesesa. Chifa kansala aliese kuno kutitiri makasala 6. Kansala aliese akudziwa nditu kuti ndrama yu kumakukina nchito banji. Ngati makansala, tinakala basi ndukambira na kuti ndrama yu ikubwila ndi 40 million. Koma 40 million yu kutiti zingo nyosela na nyosela na sitipanga ziru kukoza mpavu. Koma jometi ipange ndija kuti tente ambeni kusanka ziru kukozeni zeni. Zoti tikapanga, ife tikamadza joga ngati kudzabwelena, kapena ngati dzabitilize, anthu azazoita pangabe jani ziru kuko. Tati tipite kunchesi wadi, mukona pamangidwa sukulu ya bwino. Kugwisa nchito kwa Swiss Development Fund, which makansala toho samu kwa Swiss mwatu mnomo, tikudziwa. Nde kwa ifeo kunoko, zako Swiss Development Fund, tima yona nditu kuti ya wila ndrama ya kuti, yugira nchito mwa kuti.
Tima banga so meeting iso banga nima block leaders. Kwa wawo nikira kunena kuti, aruze, zoso wazamu dela lao. Imene tima kubia jadimati pajizungu decentralization, mpavu kwa andu. Chitu kwa jone jugele kwa antamina anja, afotokoze binubino, da, vudo meri na alo ifendi iyo. Bridge ni marivuda kwambii fatika kumana ndizo vuda nkani ngati ya mali manda ndao ndi kwaona apo komoriti kafike kumene kuja ngati apalibe bridge ziswakira fatika zungulire ntunda utali mori ndi tuma ndati kwaona komoriti kazungulire kutali.
Kuno kuli mavuto ochuluka amene tikanakonda kuti thumba limene la CDF lizitigwisira kunoko ntchito mwachisanzo ti ndi sukulu ya Nachipele sukulu imene ili palana ochuluka kwambiri koma mabloko ake ndakale kale kwambiri komanso pali mabloko ochepa anaena maphunzira pasi pa ntengo komanso kumbali ya misewu mvula ikagwa mayendedwa makhala ovuta chisanzo nse umene wachoka pathunga kupita kuchizunga kwatukira kwa folopesi kuchipatala maendedwa kama makhala ovuta kwambiri mvula ikagwa
thumba limene lili nkanakondwa likumagwira ntchito la CDF uli likumagwira ntchito like monga mmene mukutionera panopa tili pathyolo kufuna kugula fertilizer anthu tangokhala chamamawa likanakhala kuti mwina mwache tili ndi madepo okwanira. Boma alondo kusia ndrama madepo kwa nila kwa lingwa kuti anthazika gula fetereza mosa vuta. I think zimezi kanadi tangisi.
Ifeo ngati district council, komaso ifeo ngati department ya finance. Tindi nchito zingabu. Choyamba, IMP ndi gululao by DC. Aga sanga utupanga chitu kujaguti. DC nchito yao ngati council ama tumiza ntumwi. Kapena woyang'anyazi tukuko, Director of Public Works. Kuti akaone nchito zija. Akaona nchito zija kuti zikufunika katundu ochuluka bwanji. Nde kuti zimabwera ku timu imene timati timu ya procurement. Tindi unit ya procurement. Nde list ikabwera yoti okay, wapezeka project ya school block. Akafira fomu ma a committee aja. Ama fira fomu, timati project identification form. The form we jaima filidwa ndi IMP, TA, IADC, ndi a councilor. Ndi ima bwela ba district. Ika bwela, timaona utoki projecti ufunika katundu wakutu wakutu. Ndi committee yogula katundu ya ba district, ima kagula katundu. Ika gula katundu uja, ima mtumiza kuprojecti kucha.
Tose kuzua zori kuli decentralization. Cholinga ja decentralization, anadere kampavu kwa andu. The MP by Kasangasanke would bangage out. Cancel by Kasangasanke would bangage out. Come a cancel of Nigga Abide Kudela. Kudela got engaged to Kuadanga to Wakamu the MP. MP, I want to go to Kuji Bangabaj. Then got is this is Wangiga, Kumazo Kudela Kuja, Kuja Jizuku, Osaka, Jumafunan, Kumajumafuna MP. The Gamata Sikumazo to Kuja Moji Tandizan, and I just have Tandizan to Goji to manage. So we know MP in the council, I would like to be and Jito, Kuma Tandiza so and to Abasi.
Got any again, Zika, Zika and the Udindo. Utsatira bwino mene chuma chikuyendera ubwino kuti ndinena kuti pakhala ubale wabwino chifukwa chonena kuti tikamakamba nkhani za kalondolondo ndi nkhani ya ubale So ngati ubale ujapalibe ndiye kuti palibe chinthu chimene chichitike bwino. Komanso zikutanthauza kunena kuti mavuto amene ali kumudzi kuja azisovedwa limodzi ndi anthu aja. Sakhala a munthu mmodzi.
Mu local government act olede munthu wina aliyense akupasidwa mphamvu yokhala ndi information imene kuchitika ku council. Kaya ndi azitukuko, kaya ndi andondomeko mmene aperekera ma project, ma contract, kani ma procurement, komanso mmene council yagwirisira ntchito ndrama. Zilikali mu local government act. Kusonyeza kuti ma councilor ali ndi mphamvu zambiri zimene anapatsidwa mmene angayendesere dziko, olanga yendesere maboma awo, komanso anthu ali ndi mphamvu zambiri zimene anapatsidwa kuchokera mu local government act. Zonsezi zikutsimikizira pa decentralization.
Ngati ofisi ya DC zikuyesesa kuti anthu amene tikoyang'anira kudzera mu constituency onse akhale kuti akudziwa kuti ndalama zathu 40 million yathu ya pachaka yagwira ntchito zotani. Pali njira zingapo zimene tinapanga. Njira yoyamba timalemba malipoti. Mwezi una ulose timalemba malipoti amene amapita ku committee ya finance. Choka committee ya finance amapita ku council. Okay. So my MP onse mafumu onse amakhala kuti information ija ali nayo. Ngati pali anthu ena akufuna kuti afuse kuti ndalama zija zagwira ntchito zanji. Atha kuwafusa, atha kufikira MP, atha kufikira councilor, atha kufikira TA, for your information ija akhala kuti ayitenga kale ku council. Koma ngati zimene sizingatheke, athaso kubwera nkhale ku office kwa bwana mkubwa.
Mu umodzi muli mphamvu. So ngati anthu akugwirira ntchito limodzi ndiye kuti apita patsogolo kwambiri, apindula kwambiri. Komanso ntchito lo zinthu mungapangira limodzi mumapita nazo patali kusiyana ndi kuti apange yekha. Mumakhulupirirana mukakhala kuti anthu nonse mukupangira zinthu limodzi. Koma pamene mwina MP akupanga zinthu payekha, olo kanso ikupanga zinthu payekha, pamabwera chikayikiro. Pakabwera chikayikiro muona kuti anthu amagwa ulesi osafuna solo kugwira ntchito zachitukuko. Pamawa pamakhala no ntchito nkhani zonena kuti mwina ndrama zasokonekera, olosana gwirise ntchito moyenera, olo project apanga ija mwina ili substandard. Sili mmene anthu amayembekezera kuti ikhalire. So anthu akuyenera tilimbikitsani tizigwirira ntchito limodzi.
Kodi muli ndi zaka pakati pa 18 ndi 27 ndipo mukufuna kukhala mtowa nkhani? Lowani mpikisano wa Young Mobile Journalism, Yomojo. Kuti mukhale ndi mwayi wopata mphoto ya 500,000 kwacha. Pitani pa tsamba lathu la kulondoloza pa Facebook, Instagram ndi Twitter kuti muziweza mbiri za mpikisano.
Tikatere tafika pamapeto pa programu yathu ya lero ya kulondoloza, momwe timamva zambiri za ntchito zimene aphungu komanso makansala amachita. Timaona anthu amenewa mdera lathu akuyendayenda pene mwina sitivetsetsa kuti kudawa ntchito yawo kwenikweni ndi chani. Pano ndikhupa kuti mukadzakumana nawo mudzadziwa tsopano kuti phungu ntchito zake ndi izi, kansala ntchito zake ndi izi. Ngati mwa ipeza programu ineyi kutha kumene palibe vuto, mukhoza kupita pa YouTube mungwangana mawa kuti kulondoloza, mukatero ndiye kuti mwatipeza. Komanso tuli pa Facebook, pa Instagram, komanso pa Twitter ndiye muzitipeza. Ndithu pamenepo kuyangana mawa kuti kulondoloza tizipitiliza majeza athu pa masamba athu a mchezo. Koma kwa lero tisiyane pamenepa. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Kufikira nthawi ina pamene tizakumanisa mprogramu ina ngati imene iya kulondoloza, ine ndi ambenda fumu kapokaye.
Tatuzani kuti inu experience yanu yakhala yotani paka pankhani ya ubale wa MP ndi kansala mamaka pankhani yolondoloza ntchito zochitika ku council.
Pena paliponse pamene odi ukuyangana ngati kansala umadziwa kuti kwakuti kulichire kuchia chakuti kwakuti kuchitika chakuti. Ngati sichikuchitika palibe wina amene athupira ku ofesi mkwana mabodza ndi kuti tathandizira kuti makomo ena amene amatukira ndamo osakhala bwino zitsekedwe.
Zitachitika kuti pakana miyezi 12 yakwana ndalama ziyasana kugwiritsa ntchito ku constituency zimatani.
Poyambirira ndalama iyi imabwerera ku central government kuti mwalephera kugwiritsa ntchito, then we are forfeiting ndalama zibwere kutiko ku central government. Koma ndifotokoze pano kunaka kuti kuyambira mu chaka cha 2014 ngati sa cha 2015 ndalama zimene zimapita ku council za CDF sizibwerera.